uneza yawe ni yabandi
Mwiri wenshi sina wagenzi mwe ko murakurikirana ibikorwa byacu bigira cyangwa kuri Mugisha TV kuri microphone rero ni magara namazi ya sani nguma ndabateramisha umunsi kumunsi mpamagara Mugisha nta kabi kavyo mpamagara biri ku nzira nta kabi kavyo mpamagara Muhire ntacho ibyo ushaka byose c'est bon byiza ngo rero twabimereye rero muri hinduka episode ya kane yuko abantu muzo murandika ama commentaire yanyu mbese mwidondora aho muherereye kugira ngo ibyo byanyu nzi turabisoma tubikije nganye ni Mugisha cyacu cha hinduka imbere yuko tubazanira agakino kuno munsi muri hinduka reka tubasomere ku maneri zishika 10 zabanditse kuri hinduka episode ya kane ngo twari twabimereye tutangira kuri message ya mbere ni ya Abdullah umunitwa Abdullah Nduwayo avuga ati from Emirates Arab Uni ni visa cyane ego Abdullah urakoze cyane ama message gira kabiri ni ya witwa Kwizera Jamila Kwizera ari avuga ati from Canada twari twirindiriye ni gishika good job ariko avuga yuko episode ya kane bari bayirindiriye ni gishika ego turabashimiye namwe merci ama wundi ni Sauda Niyosaba avuga ati from Ngozi Burundi ndabasabira kwa Allah imigisha myinshi muranyigisha cyane abo nibo buzi ubu merci beaucoup ego ni Sauda ati adushina abisabira imigisha ku mana ego amina urakoze cyane ama wundi itwa ni Aisha Francine avuga ati naitwa Aisha niko Saudia komera ni nimejitahidi kuandika Kirundi na kupenda Mugisha kaza mwendo tuko nyuma yenu ego na sisi tunawapenda sana nyote ambao mnaendelea kutufuata katika vipindi vyetu Arundi itwa Joseline Ndayizeye avuga ati imana ibakomeze muraduteramisha hano muri America turabakurikirana cyane ndabasabye mutu bananirize ahadi please ego Joseline urakoze cyane turabakunda rwose ahadi niyo yahereye umva tuto bategura izindi atari ahadi ubundi ni Eveline from you away ndabakurikira naho nkunda gucererwa ntacu vomitar ke jamais ni kuvuga na gucererwa ariko kuko tukira na seboni byiza ama undi nawe ni ninde nono nila abavuga ati turabakunda cyane ndabakurikirana cyane kandi muratwigisha cyane ego urakoze cyane nono naho utavuze aho uherereye uwundi nawe ni Jay Coco avuga ati Jay Coco from Kuwait muraniramisha sana kabisa asante Jay Coco uwundi ni Latifa binti Ibrahim avuga ati murakoze cyane nawe urakoze cyane Latifa naho utavuze aho uherereye uwundi ni Jamari Nzoyihaya avuga ati komera mwene wacu Hasani komeza muheza gigwe ego Imana iduheze gare twese Jamari naho nyine utavuze aho uherereye niba za commentaire 10 za kuri uno munsi ubwo izindi zosoma kuri muri hinduka ikurikira tubasabire ko muza mu baba mbere kugira ngo mwugurura ibiganiro byacu mwandika commentaire zanyu kandi mukavuga naho uherereye ibyo byiza cyane rwose rero uno munsi rero nkuko ndanabimereye muri hinduka igice cya gira gatanu tuvuga cyane ku bagabo uno munsi rero ndakumwe n'abagabo bagenzi banjye bagabo rero hari abagabo rero usanga barataye imico ya kigabo barataye ubushingantahe bwabo aho usanga umugabo areza amaboko umugabo ntacyakora ngo afashe umutaye wiwe ahaye umudamu wiwe umudamu niwe ajya kubirondera tukibagira yuko umugabo niwe yamye ari serugo niwe afata ijambo niwe agaba akaganza naho yafatikanya n'umugabo n'umufasha wiwe ego ni tubyanze ariko mu mico y'ikirundi rero hajya umugabo niwe yahawe responsabilite zo kurondera umuryango wiwe rero turabona rero umugabo rero abagabo benshi muri iki gihe basigaye barataye imico yabo bakaba abadabu bakaba aribo bajya kurondera bakaba aribo bajya guhangayika bakibagira yuko kumbure abadamu na twebwe abagabo twaremwe dutandukanye n'abaramire rekana dukurikirana aka gakino hama tuce tugaruka muri studio duhane impanuro zacu ukuri kwanyu
ku neza yawe ni yabandi
gutse rero madame urugendo rwagenze gute
ashano kuri rwagenze neza nta kibazo nakima negeze ngira mu nzira na rosindege iza directe
directe kuva Dubai
gushika mu Burundi
ivyo ashara kwanza byagenze neza
ivyo ashara no kuri byagenze neza narashitse hariya ndagurisha ibyo natwaye cyasubira ndarangura kandi ndangura ukabekeza ashaka namata bya
Jurova jeda fetu umugore ahagaze gumu. Misosa ahagaze ijesho. Jura zikimu ndagukundira nukunu witangu, uritangu tiziganyi, urumvu utanga, kunganya utanga. Jose, Jose, Jose.
Icyo gituma je bibindi byose biriko baravuga ngaha mu muji.
Birebire baguma vuga ati uko ntacyo maze. Mugabo jewe iwawe sinzova. Cyambere cyocyo uri mwiza. Cha kabiri kandi ukoresha ingufu zidasanzwe mu gukora kigira gatatu nuko uhagaraye bwuma mu muryango wawe
rwo
nayo mpamvu rero jiwe kugira ngo nakuva inyuma nubwo uza n'urusoro ukarasa njora kuva inyuma yawe
je dukwicara gusanga nkatuza ukaza ugagenda ugakora ibikorwa gikora narose umugore w'imashine umugore azi ibintu byose gukora arazi kurondera ifaranga
zokora gushika kuri Amina
eh utegerezwa kurondera ifaranga ukanzanira
ba ntabyo kwicara bihari
ufungura neza ukavuga ati umugore n'uyu
je sindi muri ba bagore bicara bari ngiriye ngivyo abagabo bazana oya
uraba biratunganye
neza ntabyo gutaba bizana
ko nawe ubwite mu rugendo
bwo mwebwe ntevye hariya Nino kandi nzobandiko ndagira makoso ko abakene ibyashara ni
benshi
bazindiri bishobora kuko nyarutsa kugira ngo batore ibintu bamwe mahera kugira subireyo
najere kudari kugira igihundi nk'ibyo nyene yarangije gukora ugakora kugira ngo twunguke cyane yego yo najere arinda kugendera ibishika hano mashallah
muri televiziyo bose
none gashaho nguma nicaye hano nyene wewe ndindiriye kugira ngo ugire ibintu mashallah none nacho bakuzanye gishashe
ya wacho abura akari bishora kugura
yalla
tubibona na
madam
sibintu
alhamdulillah
aska mchumba gato
sawa sawa
sako na
za ndo gore ka mari banza banza mari za ugasimba
eh yo bari turayi
za ndo gore ni yandi twagira Allah ye je bisumugure abandi bari Masha'Allah. Ah! Ah! Ay, madame, je vais vous
Bro, on a ce que tu as dit quand tu téléphone et tu as vu une narine de toi.
Bena nakubwiye saa ngapi?
Urambwiye nyine nze ntiwambwiye amasaha.
Sinakubwiye isaha? Nye kuciuza kare, uciuza kare amasaha ataragira.
Nyine ntitwavuganye nawe ari?
Nyine
nyine kumwanya n'umwanya ndagusanga muhera kuko telefone ntiwanyankiye wanyemereye.
Bana kwemereye, irimo ujye ko atakibazo cyanze fise, nta kibazo. Ariko mugabo rero urumva ari ngorane.
Ngorane?
Madamu ntaravyuka.
Sa?
Madame.
Madame wawe?
Madame ni waza kuguha ayo mafaranga.
Madame wawe ni waza ampa amahera?
Erega ni we gerante.
Sa? Madame wawe ni we gerante muri iyi.
Oho. Ntabyo waruzi? Ntabyo waruzi.
None kubera iki wahisemo ibyo bintu? Sira ngo madame wawe asigaye gerante.
None icyo ni ikibazo urinda kumbaza cyangwa c'est mon planification.
Sa? Jinarinzi ingo zose umugabo abari wase ari seruko ari wagaba akaganza none karakinga ni nyine utegekwe n'umugore ngo niwe mama Gerante niwe yategezwa kumpa kuguha amaheruka ampa jewe
bisigure rero yuko jewe ndi
uraganzwa
nadi
sa
wowe niwe kunyura kugikano guko
sindi ko ndakubira kugikano
ndakubaza jewe nawe turangana
Ashura
mtambere n'imyaka menshi. Ariko niko ndakubwira. Nanjye nagenda kugira yuko nimbutara no gukubita icyo ugo rushije.
Rushije.
Jo turangana jewe.
Ndakubwira.
Ndakubwira rero. Ibyo wigira amashwapa. Ibyo wigira amashwapa. Ubunyana nashobora kugukubita urushi rumwe. Aha muri uno rugo rero wowe karacingani wowe wigire nk'umwami kazi. Ubona yuko ushobora kuvuga ijambo ryari ryo byose mago unyurira kugikana nyene ngo
jewe ni utumye mvuga iryo jambo ni utumye mvuga ya majambo yose nta kuntu wombira ngo ndirindira madam wadsa
ibyo rero nagira nakubwire rero yuko ibyo uzawigira amashwapa nubu ndashobora kubisiprima nubu ufaranga ukura rundira
ukacubura
eh none madamu ne siwazo bakubujije ngawe nta cyamufise
inda cyamufise
mama jarante nazo bakubujije
benajya uyo muntu urubwira ibintu urazo warihindura byo wewe wamaze kurenga ihaniro kumba yuko ushobora kuduga kugikano ukangije kujya
mu gatwaza mu rugo
Je ne sais pas
si tu es
Vraiment, je n'ai pas de gore à vichisser à chevaux. Vous y
bossez.
Vous y allez. Vous y
allez.
Vous y allez. Vous y Dubaï.
Ah!
Ah! Alors, nous
sommes là, vraiment. Non, 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 non. Incroyable. Ah, on a. J'ai vu que je suis
là. Je suis là.
Kagashiki kacu kanadi ngo harakirukanye ugafata nabi nyene ngo urakabuza kuzogaruka nga bivyagenze gute kugira ufate ingego nkiyo
nubona reka nurinde guhugura ubona menewa ayo niragoye je kajya gashiki kacu kajya twonse turagasigira kajya kigira kanu kamashwapa ibaza umuntu asanze mu nzu yiwanje ruho Muzi wanje ntazi ukuntu nayubase ntazi ukungwe nayironde atangura kwinjira mu buzima jewe mbaye mu jewe Ese nubwo nawe yo bari wewe wewe byemera ko aguma mu nzu yawe umuntu akugaya kongera akakugayira n'umugore kose akagaya
ya mugabo
kandi akibagira yuko je ndamusunga
mugabo uko byagenze kose bari kumucira inkoni ngo
oya nubwo byokaba bimeze nkuko je w'ubuzima mbaye mu nga kirazera ko ashobora kwinjira mu jewe kuko je ndamusumba
uko uko byagenze kose ntoca wiyanyisha umwana nyene mwonse rimwe
no
wo wasigiye
no uri mukanwa burakoroka no uri mukanwa burakoroka rero byo byo kugwa yuko ngo jewe ngo naramusigiye ibere urumva ngo naramusigiye ibere ngo tuva mu ndimi ngo hanyuma cyanyurira ku mutwe ngo ndabyemeye
urya mugabo ashobora kugira ikigongwe kuko urabona nyene umwana nyene akora nk'umwana Non, tu tiens quoi, ni ni rien, ni
D'accord,
eh.
Ouri mien est wacho.
Ego.
D'accord, hachane. Uranguira. Waron se uransigira. Ariko je vous dis à cause de Mushikiwanje Janadi. Muri non, zona de soi,
Ego,
Ibintu nakuvuga yuko ashobora je kuza kansuzugura mu nzu yiwandi ngo mbayeho nabi ngo sinzi bikingo
none jewe nka mukuru wawe basi
yego
je ndamusaba imbabazi mugabo ivyo byose urashobora kubyibagiza akaza nyine ugasubira kumufata nka kera
nyine imbabazi nazimuhaye ariko mugabo ntazohonyora ndaha muri ino nzu ivyo zo kunsuzugura ngo umugore wanje ngo mbayeho kubera umugore wanje ngo umugore wanje ngo niwe ndagasuma ngo akagira gute ubuzima n'ubwiwanje jewe ubuzima bwanjye je mbayeho neza nta muntu nsaba nawe ubwire mbayeho neza umugore wanjye agiye gukora ibimeze neza
nta kundi behoho ivyo vya mbere reka tuvyihoze ko numva umenye ngo umugore wawe ngo niwe shefu nga mu rugo rwawe
none ikibazo kirihe
none ikibazo kiri hega mwe nacu ko nawe ko nawe kandi urumva iyo ubije kandi none cyo cyo nikibazo
ugabo kenge barashi kuko nabantu bari hanze ni
batwumva ugororeka je urumva igi giwanje
cyo bava mu ntego cyo twashaka kandi
bidafite urumva ari amplify
ndaguye ndagarutse karacingani
amafaranga naguhaye wacuye shikiriza umugore
aba ariwe akuroderera uri umugabo frema yaciye ku ntebe y'ishuri akiga ukibagira n'impanuro abavyeyi baturanze yuko umugabo azojya arushi ke ubwenge ukoresha n'ubwenge nyabaki
umviza nakuvira
ubwenge baguhaye wacuje urabwicara ko nyine uricara nyine uriyaramira nyine
reka nakubwiye mwene wacu genda kubaha cyane ubuzima ni bwoje we nacaguye kubaje nakubwiye uva kera
wacaguye nabi rero ubwo si ubuzima
Jena chagwe nabi gute ubuzima nje na bucaguye
je ubuzima bwo kwirwa mu buzima twese nitwirirwa turiruka
eh erega ibintu by'ubu byamaze kuba vice versa
wembe wasaze cyanye
njewe madame kumuha umutahe akabari wakora naje unashatse kugira ngo ibintu bindure bindure ibintu ifo ko aba revolution
ivyo rero nivyo bita vice versa na revolution
ubirije jose nuba ibintu ndiko nakubwira sinzi kuri kura bitahura ibintu njewe nakubwira sinzi kuri kura bitahura kuko buzima cyo njenge ne nabucaguye
ukuri mu mujyango twarahombye urundi ruhombo
twakugutse ko twarunguze kubera ko twarunguze
abantu bazi wewe urundi ruhombo mutama yagize
urusu ruhombo ahubwo twaronse abantu bazi kudekuvra
kudekuvra mudekuvra amafuti gusa
amafuti nyabaki
ayo madekuverte yanyu ni bwokoki
izi ni dekuverte zidekuvra na twebwe nyene abagore nabo nyene bakaja kukivi mureke guhotera gateka kabakenyezi hagi byari magera byaragenuye
oya
uyu ni ni vice versa
oya
reka nabo bakore nabo baduhi
none gukora cyo bishigura yuko tusigara muhiru yaramye
neza cyane
bagenda
bakagaragara none wakubera kugenda ukugore wawe ukamusiga muhiru
izo ni imvugo z'abantu batagira ubwenge
ahubwo ni z'abantu bagira ubwenge
petit frère just nari nzi yuko ukiyumvire gushika hiyo urashobora kuyumvira ubujuju nk'ubwo
just ndagutahura frema ndagutahura frema grand frère
data ku ishuri yakurungitse gukora yiki
yandungise kwiga yandungise kwiga
ibi ndiko ndabona n'ibyo yakurungitse kwiga umviriza impanuro zanje rero nta mugabo yirirwa muhira umugabo nuboja ku kivi agakora agateza umujyango w'imbere uranyumva ja ku kivi mureke kurera amaboko bivyo ivyo bitenge vyo wiyambika uhamamwo urabaye umugore
iki ni iki wanje brother bro iki ni iki wanje njye nje niguriye mu mahera yiwanje njye rero sinumva kungene njye no gipiripiri akaba ari wowe ubabwa reka rero rinshiye jewe nyene wowe rereke kugushiye ayo mosozi ugumukorora kubera ko je nari ipiripiri reka jewe nari jewe nyene nkorora mosozi jewe nyene kuri uko rero jewe nyimba ricyo cyakuzanye ngaho kugira ngo uze ngaho ngo nsomere jewe
bantu vuge ubute bantu vuge urazi ko ndakuruta ngo mbandakuruta
ndabiza ariko mugabo
uko bigenza ko
uri kurango
umenye ko ndagukuriye
uri kurango zikiti mujisho
je ntamenye ko ragusibe
oya
suko urazi ko data yahombeshe cyo
yahombesheje gute kandi cyane umuntu akomeye
urundi ruhombo twagize mu muryango
oya kandi rero mviriza rero mviriza rero
je
nakubashe kuva kera wowe umva yuko ari kintu cyakuzanye ngaha kugira ngo je untuke inzira goroye
cyo ibi bintu ntaho ndabona mu mafilme
amafilme ya
hehe umbere rero byakabaye bibaho eh
umviriza rero mwene wacu je ndagusabye ukiri mwiza ta ta wigendere kuko ubuntu buzima bwiwanje jewe na mbaye mu jewe ni cyenye na plan if you want ubuzima bwiwanje ni bwiwanje jewe nyene nta muntu umwe tusangi
uru no ruhombo runini umujyango wagize
ntangorane ntangorane
nka woja mu bashinga nayo bakaguha ijambo
nyene kuko nta jambo
wewe nyene mbona
none kubera ki nta jambo rabo bashinga nayo
ni ibitenge byawe mama mu mbe
none iki kibazo ikibazo kiri mu gitenge cyangwa ikibazo
cyo mushinga nayo bari umusatsi
kiri mu mushinga nayo
ngo umuntu nkawe uko ndakubona
kumviriza rero je navuze wewe wigendere kandi no kugerekeza sinda guherekeza
unyirukana nkandi
kimba n'iryo bere wasigiye uraza ubitoro twa
unyirukana nkandi mbere noce ndabaka no dufaranga twanje nabahaye hama nkarabo kuntu
nurinde kuyigora cyane utwo dufaranga uzura kugira madama je tugugusubiza ugende
ngo mufaranga mutaye naguhaye no gutera amanyama urazi rero ndagiye ni nagaruka uzombona ndagiye
Haro nabo babazwa n'ibintu bitabara ko umva nyine ibintu biko biramubabaza cyane ubabazwa ni fastie
kuneza yawe ni yabandi
muri bande
amora akore wawe
umugore wanje umugore wanje ni
leo bagira nikoka banyi wati
yinde yo umugore wanje ziko tukire ko umugore wanje Vous avez dit que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
avez
dit que vous avez dit que vous avez
dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
dit que
vous avez dit que vous avez Ati?
Jana tukingana. Nani kiti kinacho kubaya? Imwalo zawe. Nashize haja sheke mripoti haja mripoti kama tulichu. Ule mo sheke raibo na kende asha. Mbele na rege tiko nukwe wa mbole.
Aliko, aliko, bato kazo rindile. Nuku, nuku betele.
Kani sabi kwa
heche. Alo? Ito minu kwanza, bato kazo vihadaji kwanza. Siku? Bato kazo vihadaji kwa uza kwanza tupugani.
Bona rero nane ndakubwira misi yose ndakubwira uri bukanye ne mwahaswe kumvuna kuguru ndiko ndaguhanura.
Ara nokuri banza basuye kandi ugikanye cyo gipatambara. Ushire ngaha kuri no mutwe.
Urone urugwe kugezemo. Ibyo byose niwe wabyike.
Ndashare gare ndanje ndayabonye.
Kira ngo teri yose materi yose ma.
Reka reka.
Wishe ngo baramye muri salo. Mu gatondo telefone sasita ama cinema fise umugore ariko ararondera mama Gerante ubu biri he?
Amaje yose ngiye.
Amaje yose ukinume ngo ubaye umubebe mama o boss lady mama Gerante umuntu agusabye ikintu mpa ku mugore wawe urabona ibyo gukoreye
arakankubye yamanagura mu maso arangura mu maso birambanye mu dudube yukuri
ubu azikure ko uri muri situation imeze gute urya simwene nyoko
yo bimenya sha uko nase kubumviriza
ariko mani nani ivyo reka byose bigushikire ngirane ho
wohinduka ubonye ndindi mviri yo nza guca kuri mukuru wanje
Je suis un fils. ubu nizobaba musaza wanje rikira kuba
oya ashije nabiye mu kuru wanje zobyicuza
eh
ashamye ugipipi imbaba nawo gakurira mu nso
eh ubu ni ubikora yakorora ubona ko ari karari ingaruka mbi yose ikugaruka ko babonye
anda yakorowe na jewe bashe
cyose nzoguta gukura imwe uri mwene mama ariko uraba ageze hehe mbewe uwambye ni hehe
ngo za Amerika
eh sawa none ariko uzokwirirwa mu gatondo ku telefone saa sita kuri ku masinema i telefone ubaramye washaka abari wakurondere
ashamsha mfasha manabure kweli ubushuye bwo bwasaze ndambanye urutugu
ugira uhinduke n'abagabo bameze nkawe bahinduke nta mugabo usanga adafite ijambo mu rugo uri bukanyine mwashe kumva no kuguru ndiho ndaguhara
ndabibonye rabukunanwa ashe n'iby'urugomba mama
uvuga ngo teri yose makanadia mbe wa minyisuru zinanya baki nyambari gipwacha nyambari gi
eh sa asha nana kusezera
nane wagusezera mufane
asha irambanye urudubi kweli bitabarabaye
eh ugubwira musaza wanje ipiripuru tari kurajya yo kuba bagute ubu none iri kuba babonye
asha naje wakirambanye ngwangwa
umugabo ni jambo umugabo ni ugufi afisi jambi wiwe apana kwishinga ubaramye muri sala nk'umugore ari kararondera gira uhinduke n'abagabo bameze nkawe bahinduke
nyene wacu we uzinzimo zo muturukira
oya ujya asumutima ntarameze nka ngo ari kwa guse nyamba byari byagenze
gute gashare ndo muke turira kanoze
uburira bayishanye no kandi mama Gerante mama Dubai
icyo mu mana wa muryane
ntayo wo mu gimukuye heko yamaze kwija gukira
nuko tugarata tugasigara
eh
ashe ndumwambira ndabibo
eh sawa hinduka nabandi baronkera ikigwa abandi bagabo banije mu rupa
bashase bo hinduka kweri kuko badahindusa amaguru bazayatwara mu birere
mwabonye rero akamara baza ku mutemere mwabonye rero ibara kujya guhibura umuryango uyu mushinga nahe yibagiwe yuko we ari umugabo ari wategeze kurondera naho umudamu ashobora kumufasha ego ni tubyanse mugabo number 1 number nyimero ya mbere ateze kwama arondera aza rahide no hino kugira ngo rondere umuryango wiwe n'ubugabo n'ushinga ntare ibi ni rero ahantu henshi cyane aho usanga abadamu ari bo bariko bararondera abagabo bicaye abagabo bari mu zarudo abagabo bari mu mupira abagabo bari mu bintu bidafise akamaro k'umuryango rero ugasanga abagabo benshi rero tuko turitesha agaciro uri gufata ingufu zawe ukazi umudamu wawe ejo cyangwa igihe ugasanga umudamu akara kuganza umudamu niwe watanga ijambo umudamu niwe afata ingingo bivanye n'uko wamuhaye ijya responsabilite yo kugira gute yo kuzanira umuryango umugabo rero umugabo nyamugabo ararondera umugabo iteka ryawe rizovana ari uko wakoze bizovana n'ibyo uri kubazanira umuryango wawe bizovana ariko ari wowe uzubwira gute ufashe umuryango wawe ufashe umudamu wawe ufashe abana bawe ufata famiye niho uzoronka iteka kandi niho uzotekana utunganirwe ariko ushyize amaboko ku mumpuzo ukarindira ngo bakuzanire n'akamara maza ku mutemere ibyo nibara mwibagara aho umugabo ufata amaboko yawe ugashyira mu mpuzo uri muri za televiziyo uri muri za WhatsApp uri muri za Facebook ngo umugore ngo yanye kurondera ibyo sivyo akona akamara maza n'uko dutesha agaciro abagabo wa mugabo umeze uko rero hinduka hindura n'abandi haguruka jarondera iterambere ry'umuryango rondera iterambere ry'igihugu kuko bujya uko twarebe tuwe n'abagore turatandukanye abagore bari très fragile rero ni byiza rero yuko tukora amaboko mu mpuzo dukore kugira ngo duteze imbere imiryango yacu kugira ngo duteze imbere n'igihugu cyacu kuko bujya iteka ry'umugabo ni ibikogwa kugira ngo uze witwe umushinga nawe umugabo bizavana n'ibyo uzokora bizavana n'ibyo uzozana uzonera umuryango wawe akaza ariko kose uko bakameze kose wowe gakore n'umutima umwe ufise intego y'ubwira gutiye guteza imbere umuryango wawe niwe uzoronka iteka ridasanzwe ariko unafata amaboko yawe ugashyira mu mpuzo udasuzugurwa kandi uzoronka ingaruka nk'iyo umugabo aronse yabona ko ari iterambere ufata umugore we akamushyira mu ibarabara akamushyira ngo akagenda hanze gukundira ibyashara byacitse akamaramaza ngo aramutaye yaswe kwiyahura kubera ubujuju bwiwe rero abagabo bagenzanze rero duhinduke duhindire n'abandi ndabashimira rero mwese mwakurikiranye akaganiro kacu kuno munsi ndabasaba yuko mubanda kuzamura mwerekana ama like yanyu komateri zanyu mbere murungikira n'abandi muri share rero ndabifuriza rero kururanirwa mu byanyu no mu banyu ubwo nawe ubutaha bye bye.
Hinduka,
kunuka kuneza yawe niyabandi.